I topic of Kalamapola by the Lila, it would seem like that this was a zone not to Baluchi. Get a look to the good about our town, Kabang, Bars come out in against Wag, whom I may see was injured. Couldn't answer, couldn't come by research, Maluchi, what seems as not to sit down. In this Tolin, what all call Ama Ukash, say one, a set of cooler Maluchi, no matter what says, a cooler Makati. No, nama, no, coca, ama, try look, ama cell phone. Abantu basakhokha kakhulu ngamakhadi. Kodwa ke okunyeke okungemnandi ukuthi abantu abaningi elokishini noba sasimo sezomnotho sinjani. Kunabantu abaningi elokishini abahola ngaphansi kuka 3000 rand ngenyanga. Okuyinto leyo ebanga ukuthi kungabi mningi umnotho ovela elokishini. Kodwa lokho kuse umphumela kuse imisalela kakhulu ye-COVID. Yathi i-COVID yawulimaza umnotho wethu. Yawulimaza kakhulu abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi. Yaba sikhuluma nje umhlaba sikhuluma abantu abahola u-3000. Iningi lalabo umhlaba ilaba abahola u-350 laba bakahulumeni. Ama-supermarket aseyabuya efashinini emalokishini. Athi akukho okhona izitolo zakudala lezi. Ezazikhona ezabantu abamnyama ezaziyamasupermarket kwafika udlambeke la onke ushintsho libe khona ezinye zadayisela abantu bamazwe angaphandle manje sekubuye lawa kama-chain manje ama-supermarket ama-chain o-shoprite emalokishini no-pick and pay emalokishini kuthiwa la ziyathandwa abantu sebeyazithanda lezi tolo bathanda ukudlula ibhaza shop okungijabulisayo-ke mina ngoba ziningi izinto kade sizizwa la ngokuthi kuthengwe ukudla into ezithile esipaza shop kwathiwa kule zinto sezinoshefu seziwupoyizini zigulisa abantu so ngithemba ukuthi lo kudla okudayiswa ko-checkers nako-pick and pay nako-shoprite khona akuvamisile ukuthola kathi kunalabo shefu abagcine sebegulisa abantu into ebuhlungu-ke ekhona futhi ukuthi only about 15% abantu abanemsebenzi 15% bona banemsebenzi 7.5% bona-ke bayaqasha oplumber omeselandi obani bese kuthi 30% uthola ukuthi mhlawumbe banama-side hustle uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uyasebenza uthisha othi udasa no-golden products into enjalo so kuyasiza-ke lokho kusho ukuthi abantu bayazama ukuthi benze imizamo ukuthi bangene ebhizinisini bazame ukuziphilisa siza-ke kulaba-ke bathanda kulaba abathanda amakhompyutha ukuthi kuthiwa impela emalokishini i-online shopping iyenza kakhulu 28% abantu ocishe kube yi-national average ukuthi abantu bayathenga online but odwa izinto online bayaresa sikhuluma ngalezi zinto nokuthi sigade ukuthi sigade iy'ngozi zakhona kodwa abantu bayathenga online 28% abantu bathenga online okuyinto emnandi ngoba phela la kusho ukuthi nakubona abantu abamnyama abafuna ukuqala amabhizinisi adasa online kuba lula lokho sesibone iy'bonelo ey'ningi nje zabantu asebengenile kule online value market abantu sebe-uber eat baselokishini nezinto ey'njalo nokuthi-ke i-traditional media imisakazo no-t v kuseyona media ene-influence kakhulu kuma-brand ukuthi nawe nje amapolo abalapho kufuneka uthole ama-advertisers amaningi abantu bayakholwa uma ukhuluma so abantu bayalalela izedo yakho so uma kukhona inkampani efuna uku-advertisa kufuneka ize lapho ku-Vibe FM izo-advertisa u-Vibe FM abantu bamlalela bayazizwa izinto ezikhulunywa kuyena so siyathemba ukuthi uzophumelela amapholomo nokuthi-ke kodwa-ke okunyokubalulekile ukuthi uma ngabe inkampani ifuna ukungena elokishini labantu ekuthiwa ama-relationship heroes basabalulekile kakhulu ama-relationship heroes manje labantu ekuthiwa ama-influencer ngolunye ulwimi okusho ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi kunomuntu oyi-celebrity i-celebrity uma ngabe isifakazisa nge brand ethile nge product ethile abantu bathatha ukuyikhola bathanda ukuyikhola lo celebrity cha engathi mabe ithandwa mabe kusho lokho ukuthi le nto iyasebenza ukuthi ngempela iyasebenza bekuyilokho abengithanda ukuphawula ke ngale township economy ukuthi abathanda ukubheka amathuba ukuthi benze njani bangena kanjani township economy nazi izinto ezikhona ezitholakalayo njengamanje ukuthi isimo sayo sinjani.
Hey, phakathi kwethinte iyangithinta kakhulu le samalokishini. Mhlawumbe ngelinye ilanga soke siyithinte nanokuthi kuwona la mabhizinisi amancane samalokishini, even ama-tuckshop, izinto ey'njengalezo. Mhlawumbe lawo amancane amancane amancane. Ukubaluleka ukuthi phela mayirejistre ibhizinisi lakho elincane kubaluleke kangakanani nanokuthi kungakulekelela kangakanani phakathi.
Kubaluleke kakhulu maphola ngizobeka nje oqala ukuthi uhulumeni uba nendlela eziningi zokusiza abantu abangabhizinisi amancane kodwa ukuze ibhizinisi ungazithola usizo kufanele libe ibhizinisi elirejistiwe. Uma lingarejistiwe uhulumeni akakhulumi nalo, kuqala lapho nje. Noma ufuna ukuya ebhanki ufuna ukuvula i-akhawunti ufuna ukuvula i-akhawunti yebhizinisi bathi awu iphi i-registration number yakho. Uma ungena-registration kuba likhulu ukuthi usebenze. So uma ngabe ungafuni uma ngabe ungakwazi ukulethi ibhizinisi lakho kule bhizinisi ngeke lithuthuke uyohlala lodayisela lawo magunya odayisela wona ekhaya awujwayele indawo lapho. Kodwa amabhizinisi amancane kufanele ukuthi arejistwe. Okunye nje engithanda ukusho ukuthi kulabo bantu bethu abathatha amabhizinisi akubo bawaqashisela abantu bangaphandle ngoba mhlawumbe beqakwe into ey'thile. Abebeqala siyanxuswa bakuthi abebeqala babuyisela azibuye emasisweni awabuye amabhizinisi manje abuyele kubantu nikazi bawo asemalokishini ngoba ngaleyo ndlela umuntu waselokishini uma run ibhizinisi urana la elokishini uma eseyitholile imali yakhe uyisiphenda la elokishini. Umuntu wangaphandle uma run ibhizinisi urana la elokishini uma esethola imali yakhe uyithumela kubo ayiqhubeka ibe usizo la eNingizimu Afrika. Yilowo ngenjalo okungiphatha kabi ngokuthi amabhizinisi aselokishini awahlali awaphathwe abantu baselokishini awangaphathwa abantu bangaphandle.
Ngiyafisa lapho siyaqhubeka phakathi ngenxa yesikhathi kumele sibambile abantu bafisa ukulandelela nasenkundleni zokuxhumana utholakala kanjani phakathi.
Ngisekhona maphola ezakhele nomix ku-YouTube nakhona ku-Facebook ngikuzakhele nomix noma nje uma ufuna ngalo igama lami uzakhele gumeto uyangithola ku-YouTube naku-Facebook usuthola-ke i-link. Lezi ngxoxo esiyikhulumayo la ngiyeyifake nakhona ukuze abantu bakwazi nala u-Vibe FM ungafikeleli khona bayafikelela bakwazi ukuyithola.
Ngiyabonga
amaphola aba ngiyabonga nabalaleli be-Vibe.
Alright,